lena usihlwithile injabulo yempilweni zethu awe kufa singone lena usthathele ukukholwa yempilweni zethu baba
baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibu taga taga
oh baba
baba sibheka Sitinga mandla masha
Isuhlungu zalomhlaba
Zasemhlabeni
Sisishiye
Sisishiye sibu Taga taga
Usthathele umkhathi Wethu Ube namaphupho naye Empilweni yakhe Awe kufa Awunamahlo Awe kufa Sigonelele na Usthathele abazali Bethu Wasishiya Sizintandane Awe kufa Awunamahlo Awe kufa Sigonelele na Baba
Baba sibheka kuwe
Sibheka kuwe Jehova
Sidinga amandla amasha
Isihlungu zalomhlaba
Zasemhlabeni
Sisishiye
Sisishiye sibu Thaka
Baba sibheka
Baba
sibheka kuwe Sibheka kuwe Jehova Isihlungu zalomhlaba
Zasemhlabeni
Sisishiye
Sisishiye sibu Thala
Helinge langa ku Sobheke mehlwe Sibu Sumbu so sithi kufa bo Mawujeswe siza Ufuka bakwele Kuyobe sekuphelile ngawe Ngiyalinga langaku Sobheke mahlwe Sibu sumbu so sithi kufa bo
Sibu taga taga
Baba sibheka
Baba sibheka
kuwe Sidinga amandla
Sidinga amandla
Sipholisa amanxeba bo Sikhumbula ukuza Izihlungu zalomhlaba
Sisishiye sibu taga taga
Izihlungu zalomhlaba Izihlungu zalomhlaba
Sisishiye sibu
Holy samankhema Holy samankhema chelo Sibuthaka thaka thina baba Asinawo amandla bo